attacks by non-state armed groups which existed, of course, before the 26th July coup.
Uka bala ukurao, ina fo ninjugu ya dankarli, mufirilendo Niger jamanaka kabi fanga dafirila. Nanani mwo ba mwa, ulude bole yu sigirola, ACR, aleka kumala, ni ale jorolendo, hadamadenya topotoli, mwo mounumbet ni tobeke nga faroka, kanyesi nunuma. ACR ka lasigide Niger, Emmanuel Gignac, ya iraka foko.
Another source of concern for us are the sanctions that were imposed by ECOWAS.
Jamana u danche datuguli, ani nyangili munu tara, CDAO fe, ko onana ni dala dumuni, ani daireme mine unsongo yelelie. Ajorolendo kosebe, ko ni nyangili nunu, kuma nyeblalike, kafomuye hadamadenya topotoli, ulu mine un, ulu kaseka dun. Ko ali nomabla make ulu fenaye akakumala. Ko ni nyangili numa uli kaboy, ku tena seka demen la temeka taka, ko ulu dun okololome na songa juguya kosebe, wakati suruma nata ula akakumala. ACR kakumala, ni nyangili nunu, ani balawu la jugali marfatigi jokulu fe munu te jamana ere ko uluwe dofra hadamadenya hakew kelenya caman ba de sigila sigida mɔgɔw ka Niger jamana kɔnɔna la. Gignac kakumala ko hadamadenya hake baɲumankɛtɔn labɛnnin tɛ k'a fɔ ni jama balila kana caya le damadɔ kɔnɔna la olu dɛmɛli ko ko o de kama a ka kan u ka dansɛgi kɛ u ka fɛɛrɛ bila sen kan mun b'a to dɛmɛ be se ka tɛmɛ hali n'a sɔrɔ ɲangili be
ye. In a sense, okay, it's degrading, but it's not, there's no shock right now.